mureba hano abakinnyi nago
Thank you. akabaye afite nibwo ari director ari hano akavuga ati